lento le lento umuntu iBhayibheli engalazi lento le ka Jesu ukuthiwa kwakunabantu wazi kwakuneyinhlanzi ngabe iyinhlanzi ezimbili noma zingaki nezingwa kuthiwa wafida abantu nqwaba ale nto ngangihlale ngiyizwa yingathi athi into mhlawumbe eyinganekwane uyazi uma ngixoxela umuntu ukuthi le ndlu le yakhe ngo-R10 ngebhakede umuntu ongahlali la ungathi ungagula wena funa bokushekha ingqondo ngiyabona ingqondo yakhe ayisebenzi ngiyakutshena ayekho umuntu ongavuma le nto ungayichaza uphinde uyichaza uthi hhayi hhayi qana thutha yabo izinto empela kushouthi le nto ebhalwe ebhayibhelini ziyafuna ukuthi uyibuke ngeselibanzi avule uyibukile ukuthi ngeselibanzi uyazi uma wathatha ubuke la esisuka khona ubuke la sesikhona heyi madoda hhayi nalutho Fast, it's because the traffic and machine. Something in the pocket, then I'm. I'm Mondlo. I was asked to last a few corner. Almost so. It's about Kitty Lane. Hey, Lane. Hayi uma kuthiwa khona imilingo nawo umlingo umlingo wangampela